kubane bogi jaliyo beri samine iskubane iskabarno kale basha haygo kanu bogaye wira shabadan iskabarno kale basha haygo
Barakada Rasul Kiyo Bisinka Huilaliyo